Nā, ki te kauhoi ai nei, I tīmata te whakataetai kauhoi o te motu I te rānei ko ngā wāhanga tūwhera tāne, wāhanga tūwhera wāhine I whakahaerehia I te rānei. I Wainganui te hunga whakataetai tētahi o ngai tātou, e waia ke ana ki te wai me ona āhuatanga katoa. Ka mutu ko te wawata o Lewis Clareburt o Tainui waka kia eke panuku ia I roto I tēnei whakataetai o te motu. Kia whaia ia I tāna tikiti ki te whakataetai o te ao ka tū ki Korea a tērā marama. A nei rā te pūrongo a te Okiwa McLean.
He rā anō I runga I te kare o te wai. A kotahi tonu, te aronga matua.
If I could beat my PB, which of 4:14, I'd be absolutely stoked.
Ae rā kua waihape mai a Lewis Clareburt o Tainui ki te whakataetai kauhoi o te motu. He mea tīmata tana wiki me tana tino, arā te kautaka whiti-whiti whārau mita. Hei tāna ko tana taha Māori tērā e whakahihiri ana I āia.
It drives me, motivates me. I feel that little bit of my heart that, you know, makes me want to sort of represent the Māoris with pride and joy, and you know, want to bring back an Olympic gold medal one day for them.
Irirokia Clareburt te mētera parahe I te whakataetae hoa whenua I te kautaka whiti whārau mita I te tau ka hori.
What a race, what a time.
Me te hano te rā nei mana ai tana tīkiti ki te whakataetae o te ao ki Korea a te rā marama.
Pretty good, you know, I went under the qualifying time for our World Championships this year and yeah, pretty stoked just to get it out of the way on the first day.
He whā meneti te kaumāwaru he kona tana taima I te rā nei, ahakoa kaore I eke a tana tino, me upoko pakaru tana karawhiu haere ake nei.
We'll probably go to Japan for a couple of weeks before we head over to Korea. And just full-on preparations, just making sure I'm giving myself the best opportunity to swim fast over there.
Hei tāna e whakahihi ana ia ki te whakanui tana Māoritanga ki te ao. I nā rātoru toru noanga Māori kei tēnei rāngai.
Like I said, represent the Māoris and represent my marae, my takataka marae, is just awesome.
Mohoa nei he whakatā te mahi, mō ngā whiringa toa hei te whitukaraka I te pōnei. Te Okiwa McLean, te karere.